namkelekile esikolweni imeko engaqhelekanga le yaye iyoyikisa ngamanye amaxesha kodwa xa sibambisene njengeqela sisenokusebenzisana kunye ukuqinisekisa ukuba sonke sikhuselekile sonke siyakuvuyela ukubona ootitshala neetshomi zethu kuninzi ekufuneka sikufundile nakuba kunjalo kukho imigaqo emitsha ekufuneka siyilandele ukwenzela sizigcine sikhuselekile umgaqo wokuqala nxiba imaski yakho onke amaxesha mayisoloko igqume impumlo nomlomo wakho umgaqo wesibini gcina umgama ongangemitha nesiqingatha phakathi kwakho neetshomi zakho kunye nootitshala ningakhe nangani okanye nibuyelisane ngamanqindi umgaqo wesithathu hlamba okanye uhlanzise izandla zakho rhoqo ungabuphathi ubuso bakho ngezandla ezingahlanjwanga ngamanzi anisephu okanye isibulalantsholongwane umgaqo wesine khohlelela okanye thimlela engqinibeni yakho okanye kwithishu uze ukhumbule ukuyifaka emgqomeni xa ugqibile ukuyisebenzisa wakugqiba oko ukhumbule ukuhlamba izandla zakho umgaqo wesihlanu hlala ekhaya ukuba uziva ungaphilanga iCOVID-19 itshintshile indlela esifunda ngayo nesinxulumana ngayo nabanye abantu esikolweni yonke imihla uya kuhlolwa xa ufika esikolweni oku kubalulekile ukwenzela ukuba kwaziwe xa uziva ugula okanye uphilile iklasi yakho iya kubonakala yahlukile yaye unokucelwa ukuba uhlale kwidesika entsha kulungile oko njengoko kuyenza iklasi yakho ibe yindawo ekhuselekileyo lo gama ukwabelana ikukukhathala ngethuba le-COVID-19 kubalulekile ukuba uzigcine kuwe izinto zakho zokubhala nezinye izinto zakho oku kukwathetha nokuba ungabelani nabahlobo bakho ngokutya okanye isiselo xa usitya ilunch unokuyikhulula imaski yakho yigcine ikhuselekile ideskeni yakho usebenzise imitya yayo xa uyisusa sonke siyakuvuyela ukuya kudlala neetshomi zethu ngexesha le-interval kodwa khumbula ukuba ugcine umgama phakathi kwakho nomnye umntu ukuzigcina ukhuselekile kuphephe ukudibana nabanye nibe ngamaqela njengakwiindawo ezifana netoyilethi ndiyazi ukuba ndithelwe uxanduva ngokhuseleko lwam nolwakho ndiyacela ke ngoko ukuba ulandele le migaqo ilula isikolo sethu sinokujongeka yaye sivakala sinomahluko kancinane nje kodwa ndiyavuya ngokuba ndibuyele esikolweni yaye ndikulungele ukungena ndifunde.